basketball season yet?
No, we got one more week.
Guys, only 1 week till basketball. We gotta get in shape.
Yeah!
Let's go! 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 Let's go!
Right, left, 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 right